bamuri bathi ubani bathi ubani 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 igama ukhulu sazokuthula sazongajuba ngajube ngajube yababona bankosi bathi ubani bathi ubani 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 igama ukhulu sazokuthula sazongajuba ngajube.
But you're bad.